iza kuthanda ukunqaba ke into yokuba sifikelwe yintaka ethethayo kwixesha elizayo. Siye sazilonglonga ke, sazilungiselela imizekelo, ukuba sikwazi ukusombulula i-systems of equations, sisebenzisa la substitution yentaka. Umzekelo wethu wokuqala, sino minus 3x no minus 4y ulingana no minus 2. Siphinde sibe no y ulingana no 2x minus 5. Masiyibhale ke le mizekelo yethu ngokutsha kweliya phepha lethu lokubala. Sino minus 3x no minus 4y ulingana no minus 2. Siphinde sibe no y ulingana no 2x minus 5. Xa sijonga ke leya yesibini equation, sele isombululwe, loo nto yenza kube lula ke ukuba yonke indawo eno y sibeke u 2x minus 5. Loo nto ke singayenza kula equation iblue yokuqala ukuze sifumane u x. Masitsho siyenza ke le nto pha kula equation yethu yokuqala. Sibe sino 3x minus 4 endaweni ka y, sibeka la 2x minus 5. Besithe ulingana no y. Iyonke loo nto ilingana no minus 2. Sibe ke ngoku sine equation a1 enento enye esingayaziyo engu x ekuza kufuneka simkhangele. Masiyenze ke, sibe no minus 3x, size siphinda phinde ngala minus 4, ngeziyazi into zikwizibiyeli. Sitsho sibe no minus 8x plus 20, loo nto ke iyonke ilingana no minus 2. Masiyibonakalise ke phayana into siyenzayo. Sakugqiba, sidibanise zonke izinto ezifanayo. Sitsho sibe no minus 3x, simdibanise no minus x, 8x. Sitsho sibe ke ngoku no 11x plus 20. Loo nto ke iyonke ilingana no minus 20. Ukuze sikwazi ke ukushiyeka no x ngasekunene, kuza kufuneka sithabathe u 20 macala e-equation. Sitsho ke sishiyeke no minus 11x ngasekhohlo, ngasekunene sishiyeke no minus 22. Siphinde sahlulele ngo minus 11 ku omabini amacala, loo nto isinike ukuba u x wethu ulingana no 2. Masiyibhale ke siyibonakalise. Phaya ngasekunene sino minus 11x, ngasekhohlo sino minus 22. Xa sahlulele ngo minus 11 ku omabini amacala, siza kushiyeka nokuba u x wethu ulingana no 2. Sibe simfumene ke ngoku x, kodwa ke asikagqibi. Kodwa ke eyona nto inzima sesiyenzile, into eshekileyo kukuba sifumane ukuba u y singamfumana kanjani na yena, ngokuthi sithathe laa mpendulo ka-x ingu-2 siyifake nokuba kweyiphi na kweziya equations zethu. Xa sijonga leya yesibini sele isonjululwe u-y, loo nto ingasenzela lula ngokuba sisebenzise yona. Sitsho sibe ne-y endaweni ka-x sibeke laa 2, loo nto isinike ukuba ke ngoku sino-y ulingana no 2, simphindaphinde ngo 2, sithabathe u 5. Siqaphele ke ngoku ukuba endaweni ka x siye sabeka la 2, simfumene ukuba ulingana no x. Sibe ke ngoku sino y ulingana no 4, sithabathe u 5. Impendulo yethu ke ngoku ka y ibe ngu y ulingana no minus 1. Singayiqinisekisa ke ngoku kula equation yethu yokuqala ngokuthi endaweni ka y sibeke u minus 1, endaweni ka x sibeke u-minus sibe ke u-2 sitsho ke sibe no 3 simphinda phine ngo-2 londo ilingane no minus 6 simdibanise nala minus 4 simphinda phine ngo minus 1 ibe ngu-4 xa sidibanisa u-minus 4 no-4 sifumana u-2 abe ulingana no-2 ongasekunene abe amacala yethu ayalingana singayiqinisekisa ke ukulono ukuthi sivavanye kweli yaphepha lethu siqhele ukulisebenzisa xa sivavanye ukuba u-x ulingana no-2 u-y ulingana no-1.